ucidiza abakijijwe bazora bahashikanye no kwizera Yesu Kristo gusa
ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi nongera ndabahamagarira gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ivyiza cy'uno munsi aho tugiye kurabira hamwe icigwa kivuga ngo Antikristo abigira abavugishwa n'Imana dusenge uhoraho mwamushobora byose abantu bawe tuje imbere yawe kugira ngo twigishwe nawe mwami bino byigwa kino cigwa kidasanzwe kitubwira iby'isohozwa ry'ubuhanuzi na cane cane ku byavuzwe bya Antikristo hamwe n'abigira abavugishwa n'Imana duhe gutahura byinshi kwino ngingo duhe kugenda mwami nk'uko ugomba kuri ino ngingo mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen icigwa mugenzi tugiye kurabira hamwe kiravuga ngo Antikristo abigira abavugishwa n'Imana n'ingingo ikomeye na cane cane abantu benshi bariko barasoma muri Bibiliya ariko badashobora gutahura neza ino ngingo na Yesu ubwiwe yari muhangayikishije cane ego niko bimeze yayigarutse ko mu majambo menshi yavuze hose yagiye agaruka kuri ino ngingo ni murabe noneho igihe Yesu Kristo yari kavuga ku byerekeye iby'igihe cy'iherezo Matayo igihe cya 24 ku murongo wa 5 Yesu agira ati kuko benshi bazoza mu izina ryanjye bavuga bati ni njewe Kristo kandi bazoza imiza benshi Yesu aravuga ngo mu gihe cy'iherezo hazoza abiyitwa abavugishwa n'Imana haruhande y'ibyo hazoza abandi mu izina rya Yesu Kristo biyite Kristo kandi Yesu yavuze ngo bazoza imiza benshi mugenzi ndagira ngo utahure kwe ikuvyerekeye ino ngingo n'ingingo ikomeye na cane cane uzirikana ibintu bibiri icanditswe cyose ibyahanuwe byose bitegerezwa gushika nk'uko byahanuwe ariko kandi ikitanditswe cyose ntikizoba na canditswe gishasha kibaho mwa kino gihe ibyanditswe byose bitegereza kuzoshika muri ubwo buryo bizoshika kira gihe cyose umwanya wacu nk'uko data wa twese mu ijuru azobubwiwe wenyine abyigombeye ariko kandi ikitanditswe icyo tutahabu byanditswe byera kubera yuko byose byaranditswe ikitanditswe mu byanditswe byera nta hantu na hamwe uzokwigera ugisanga n'ikizoba ibiba mu isi y'ijuru ibiba mu isi y'ijuru bino byose byose byaranditswe mu byanditswe byera ingorane wewe cyangwa njewe ushobora kuba tutarabisoma yamara biranditse mu byanditswe byera ngaha byose niho biri Yesu amaze kuvuga yandi majambo hariya ku murongo waho wa 24 Matayo igice cya 24 ku murongo wa 24 Yesu agaruka kuvuga kandi ano majambo agira ati kuko hazokwaduka abigira abavugishwa n'Imana bagakora ibimenyetso n'ibitangaza bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ibyashoboka Yesu aravuga ngo ni kuvuga ngo bazoba bazimije bose bose kugera naho bazimiza n'abandi warabukavuga ngo ukuguru kwa mbere bamaze kuguterera mu ijuru bo barahejeje ariko ibyanditswe byera bimbarira ngo nabo nyene bazoshikigwa ubu ni uburyo bukomeye cyane Antikristo azokoramo cyane cyangwa abigira bavugishwa n'Imana bazokoramo cyane batagendereye gusa kuzimiza abatuye ku isi batarizera Yesu Kristo, ahubwo ngo bazobandanya bashike no kubitwa yuko bari barahamagawe baza gukurikira Yesu. None bino numva bagenzi atari ibintu bikomeye, hinge duserangure iki byanditswe byera bitubwira kugira ngo dushobore gutahura neza. Dusomye hariya mu byahishuwe Yohana ni gice cyaho cya 13 ku murongo wa 11 gushikana ku murongo wa 18. Ndagira utahure bino bintu mugenzi, hatwereka yuko ubutware bw'Ubuprotestanti kugira ngo bushobore kumvisha inyigisho za Roma abantu batuye ku isi kugira ngo bose bashobore kuzumva bazitahure, nuko hagomba gukoresha ibintu byakumiza uburyo bwinshi bukomeye, uburyo budasanzwe bagenzi. Ibi ni byo Pawulo yagarutse ko hariya mu cete Pawulo yandikiye ab'i Tesalonike, icete cya kabiri. Pawulo yandikiye ab'i Tesalonike, icete cya kabiri. Pawulo yandikiye ab'i Tesalonike, niho tugiye kuraba. Turaba igice cyaho, turaba igice cyaho cya kabiri, icete cya kabiri. Pawulo yandikiye ab'i Tesalonike, turaba igice cyaho. Ni gice cya kabiri nico turi byirabire gusa twebwe duhera ku murongo w'indwi dushikane ku murongo wa 12. Kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririkorera yishurwa, mugabo harubiguza none gushitsa igihe azokurirwaho. Pawulo yarerekanye ati uhereye mwa kino gihe no mwa kino gihe ibanga ry'umugarizo ririko rirahishurwa. Iyo turiko turaraba ibanga ry'umugarizo ry'ibyigomeke ku Mana, imigwi ikorera mu buryo bw'ibanga yiyerekana nk'aho ari abagororotsi ariko akaba ari imigwi ikorera mu buryo bw'ibanga, ni imigwi yatanguye kera kera cyane. Ibyigomeke ku Mana byatanguye kera, bitangurana cyane cyane kwibonekeza ku isi, usibye gusa yuko ubugomotsi bwatanguriye kuri Satani, ariko neza na neza byaje kuboneka ku isi kuri Nimrodi. Yaraye ikigomeke gikomeye ku Mana, aha yitwa cyihabugabo gikomeye cyane ku isi. Kumbure ntabwo turi bivuga ko mu cigwa cy'uno munsi yamara, tuzobigarukako cyane. Uzokurikirane ibyigwa mu cigwa kizokurikira, ariko nico turi bubanze, nico ndi bubanze gupostinga imbere y'uko nshira kiti. Ni kuvuga ngo urabahera mu byigwa biherutse kujako, mu byigwa biherutse kujako uri wucu kibona kiradondagura neza ibanga ry'umugararizo ukuntu ryatanguye, ritanguranye kera kuri Kayini rikaza ku muhungu wiwe, rikabandanya rikaza gukomera cyane kuri Nimrodi. Tuzo ukurikiranye iki cigwa uzoca ubibona neza neza kugira ngo ushobore kumenya ukuntu ibanga ry'umugararizo ryaje, ibanga ry'abantu bakorera mu rwihisho ariko na n'ubu bagihari. Pawulo ngaha yerekana neza ku murongo w'8 ngo niho wa mugariji azohishurwa, umwe umwami Yesu azokwishisha impemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza ugusebuka kukuza kwiwe, ukuza k'uwo mugariji. Aha rero niho dukwiye gutahura neza ukuza ku murongo w'9, ukuza k'uwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe, nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bakoreramo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye ukuri bose bagahimbarwa ukubwabitanya bacirigwe ko iteka. Igihe Yesu yariko aravugana n'abafarisayo, avugana yariko arigisha, Yesu hariya muri Yohana igice cyaho cya gatanu ku murongo wa 43 yabariye abantu ati, mwebwe muriko muranka kumva ukuri, ariko mu gihe kigiye kuza hazoza uwiyita Kristo, muriko anka kumvira Kristo ukuri, ariko mu gihe kigiye kuza hagiye kuza uwiyitwa Kristo, uyu niwo muzosanga mwebwe muriko murakurikira. Mugenzi, iyo umuntu yanse kumva ukuri, niwanye kumva kuno kuri, wirenganire, uzoca wumva ikinyoma. Nico gituma abantu benshi bariko barazimizwa n'ibiriko biraba, nico gituma abantu benshi bariko barazimizwa n'ibyo bariko barumva, nico gituma abantu benshi bariko barazimizwa n'ibyo bariko barabona, kubera yuko birengagije ukuri kuboneka mu byanditswe byera, maze bagahitamo kwikorera ibyo bigombeye mu kunezereza imibiri yabo, mu kunezereza ubwenge bwabo, no gushaka kwerekana yuko ari bo bahinga mu gusobanura no gusesangura ibyanditswe byera. Kwigwanira nibyo byutse mu bantu womengo bari kunyinyurana. Ningorane ibabaje cyane, kubera yuko nidushaka kugurura ngo Yesu yinjire muri twebwe abari waganza, dushaka kuba ari twebwe twotegeka. Iyi nayo ningorane bagenzi ikomeye kandi ihambaye cyane. Pinge tugaruke ku cy'ibyanditswe byera bivuga hariya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Luka yaranditse ibintu bikomeye cyane. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 20:29 aragabisha avuga yuko igihe kigiye kuza, kandi kino gihe cyariko kiravugwa n'iki gihe nyene, avuga yuko benshi mu mabingira inkazi azoza kwifatanya n'ubwoko bwera, ano mabingira atarabaye umukuku ahubwo afise izindi nyungu zikomeye. Abenshi nka kino gihe basigaye bafata ano mabingira nkaho ari umugwi w'abajezuwite. Ubundi kwitwa umujezuwite ntabwo ari kuvuga ngo wishikire Romane, ni gukurikiza inyigisho za Satani no kwemera kuba igikoresho ciwe kugira ngo ushobore kumugarurira abantu, unyage abantu barabo kubimana, wewe uba igikoresho cyo kubajyana kuri Satani. Bino nico bisobanura Pawulo hano mu byakozwe n'intumwa. Luka yanditse iby'amateka y'intumwa, aravuga ariko aravuga ku majambo Pawulo yashikirije, aravuga yuko hazoza iyo ahantu hose hirengagije ukuri haza ubuzimire. None twamaze kumva kandi ku murongo w'icyenda yuko buno buzimire, buno buhendanyi buri mu buryo bwinshi bukomeye cyane. Ni kuvuga ngo turiko turasoma rino somo n'amajambo yose tumaze kubona, duca tubona yuko ari ibintu wewe udashobora kubona ukoresheje ubwenge bwa kimuntu, bica biboneka yuko ari ibintu umuntu wese adashobora kuba yobona uko nyene ngo ucubisimbira ko ni mu buryo bwinshi kandi bukomeye. Ni kuvuga ngo ni mu buryo bwihishije bwerekanwa yuko bushobora kwerekanwa yuko ari uburyo bwera, bushobora kuba bwerekanwa yuko ari ikintu cyiza, yamara harimwo ubuhendanyi bukomeye. Ndagira ngo kandi tugaruke hano hantu tuhanuganze, kubera yuko ni ahantu hakomeye cyane. Ubwa mbere nuko tubona hariya mucete mu gitabo cyambere cyanditswe na Yohana, cete cyambere cyanditswe na Yohana igice n'igice cya kabiri ku murongo wa 18 hariho amajambo akomeye agira ati bana bato ubu ni gihe cy'iherezo kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azoza n'ubu hamaze guseruka ba Antikristo benshi nicyo gitumye tumenya yuko ari mu gihe cy'iherezo ibintu biranga mu gihe cy'iherezo ni kugwirirana kw'aba Antikristo Bibiliya iremeza neza yuko ivuze Antikristo ntago ari umuntu ku giti ciwe yamara niba Antikristo benshi kwitwa Antikristo ni kurema inyigisho yawe ikinyoma hanikaza kuvuguruza iyo Yesu Kristo yavuze nibyo bisobanura kwitwa Antikristo ubu rero bigiye gutahurika neza kwitwa Antikristo pasiteri ashobora kwitwa Antikristo kubera yuko yihimbiye inyigisho y'ikinyoma iza kuvuguruza iyo Yesu Kristo yavuze mu yandi majambo bayigereranije na Kristo maze akaba yo kwitwa igihushane cyangwa icyitirano cya Yesu Kristo hama umuntu ku giti ciwe hehe padiri papa hamwe n'abandi bose barashobora kwitwa Antikristo mu gihe biyemeje guhangana na Kristo bashaka yuko abantu babakurikira mu nyigisho zabo bihimbiye kandi ibi ntabwo bigarukira mu madini yaguye gusa ahubwo biraza bigakogwa nk'amabingira y'inkazi no mu mugwi w'abatoranijwe no mu ishengero rya Gikristo ry'ukuri ry'abatoranijwe hakabonekamo ba Antikristo barondera kuzana inyigisho zizimiza n'izo guhubya ijambo ry'Imana ryatubariye ngo bizoba biri mu buryo bw'inkomezi nyinshi none buno buryo bw'inkomezi nyinshi mu by'ukuri n'ubwahe ijambo ry'Imana ryatubwiye nimurabe kugira ngo dushobore kudondagura buno buryo bw'inkomezi nyinshi ubwa mbere buno buryo bushobora gukogwa biciye mu banyepolitike tumenyereye mwakino gihe hari ukuntu abantu bakunda abanyepolitike murabona yuko abanyepolitike bo mwakino gihe batandukanye n'abanyepolitike bo mu gihe cya kera kubera yuko abanyepolitike bo mu gihe cya kera ntibari bwamenye Imana by'ukuri wasanga bigaragaza mu gusenga ibigirwamana wasanga bigaragaza mu kutemera Imana cyane mu kuyivuma no gukora ibintu bigaragara ngaho nyine yamara nk'uko ubuhanuzi bitwereka impera n'imperuka birakwiye yuko ishengero imyizerere Kristo ivangwa n'amategeko y'igihugu kugira ngo noneho amareta abe nk'irisu amareta akirisure abarongo y'amareta bose abantu basenga ni kuvuga ngo mwakino gihe kubera yuko muzombona ndiko ndatamba mu rusengero hama kandi nkakaba ndi umwizigirwa kuri biriya na biriya abanyepolitiki mwakino gihe hari abantu basigaye babafata nk'aho ari abapasiteri cyangwa bakabafata nk'aho ari abavugishwa n'Imana n'ibindi kubera yuko ariko bimeze murambabarira ntago ndi mu bya politike ariko je ndi mu by'iyobokamana rero mba ndiko ndavuga ngo abanyepolitike bamwe bamwe sindi kuvuga bose kandi ntabwo ndiko ndavuga n'abantu mu Burundi ndi kuvuga muri rusange bamwe bamwe ku isi bariho nk'uko ibyanditswe byera bibyerekana bano banyepolitike abantu bamwe bamwe barabafata nk'aho ari muri zabo zibamurikira gutyo bakaba biteguye kumva ibyo bababwira hama rero ubisanzwe ndagira ngo hano hantu ndatahure neza ntihagire umuntu azohava hajya ahava hajyana nyabahururu ngo hatware uko hatari sindi kuvuga njewe iby'intwaro bya pro iby'intwaro barongoze batubwira gukora ibyo dutegereza kubikurikira kubikurikiza mu gihe bitatubujije kwica bitatubujije kugendera ku mategeko y'Imana batubwiye gukora ibikorwa rusangi batubwiye inama zose botugira mu byago n'ubugingo dutegereza kuzikurikira ariko ndi kuvuga mu gihe abanyepolitike bivanze mu by'iyobokamana maze rero bakavuga ibintu bijyanye no kwizera kubera wowe wamaze kumufata nk'aho ari umuhoro wamaze kumufata byose byawe bamwe bamwe bari gushobora gufasha Satani kino gikogwa cyo kumvisha abantu inyigisho y'ikinyoma ariko abandi bo ngira ngo sindi bubatebeko ubwa kabiri abantu bamenyekana abantu bamenyekana ngirango kugira mu bitahure neza dufate nka Cristiano Ronaldo ba Messi abantu bamenyekana ngirango umukino bita sivuze ngo Messi nchanye Cristiano ngo ni gikoresho cya Satani oya ntagira umuntu hapa nyumviriza nabi ariko ntanza akariro kugira ngo mwumve akariro k'abantu bamenyekana rero abantu bamenyekana bashobora nabo kwivanga mu by'iyobokamana bamara kwivanga mu by'iyobokamana bakavuga ikintu maze icyo kintu kikaba cyo kumvirwa kandi ugasanga ni ikintu kiza cyo pozitive Yesu Kristo yakubwiye abo nabo urumva bari mu migu ya Antikristo mu gihe baba bakoze muri ubwo buryo abapasiteri nabo mu gihe boba bariko baragenda kubera yuko mwakiro gihe hari umupasiteri akubwira ngo ndatibuye imvura hari umupasiteri akubwira ati wari urwaye ikimuga muguruka n'ibitangaza byinshi byo mu buryo bwinshi ndi kuvuga ngo ndi kukwereka capacity ibintu umuntu akora by'ibitangaza by'ubwenge n'iby'ubushobozi bwo mu buryo bwinshi bishobora gutuma akurura ubwenge bwawe akabufata akaba yo gukura kuri Kristo akabwerekeza kuri Satani n'ingogana n'ingoga ba pasiteri yo abayoboke babo bamaze kubizigira cyane birengeje bamaze kubashira imbere basigara bababwira ibintu naka abantu bagasigara babakurikira nk'aho uwo mengo ni mpene baziritse ikiziriko mu izosi bagenda bakurura ngwino idashobora kwihitiramo ngo ndakatira hano cyangwa nkatire hariya abandi ni bande iyo tuvuze abapasiteri tuba turiko turavuga abitwa abakozi b'Imana muri rusange bose nuko ariko kandi hari uwundi imbere y'uko ntanga indunduro hari n'uwundi mugubu abahinga karuhariwe abahinga bakora ibibo mu buvuzi abahinga mu bya tekinoloji abahinga muri ibi nabo bashobora uno munsi kwivanga mu by'iyobokamana hama bagaca barondera kuzimiza abantu babakure ku nyigisho nziza ya Yesu Kristo ariko kandi iyi migu yose nadondaguye hari n'ubundi buryo idashobora kwivanga mu by'iyobokamana ariko ikaba igikoresho cya Satani mu bundi buryo nk'akarorero gukora ibintu by'ibyitirano n'ibya Kristo nk'akarorero reka ntange akarorero gakomeye ushobora guca akaro karongeye kuguha nawe uca wiyumvira mu bundi buzima bwa buri minsi yose iyo wokerekeza reka mfate akarorero gusa koroshe cyane kubera yuko byabaye nkundira nshobore kuba nobivuga hariya mu gihe cya Demir Kenze nababwiye sindi munyepolitike mu gihe cya Demir Kenze hano mu Burundi murazi yuko hashoboye kuboneka imigwi yarondiye gutembagaza ubutegetsi hama iyumvire rero mu gihe iyo migwi iyumvire rero hamwe iyo migwi yoba igiye gutembagaza ubutegetsi hama ubwo butegetsi bundi bari bagiye gutembagaza bukabivyukirana bukabafata bukabafunga bukabakubita hamwe n'ibindi bugaca busimbira muri Matayo hariya ku murongo wa 11 igice cya gatanu ku murongo wa 11 yuko ari akarengane ari ko barabarenganya n'ibindi ibyitirano by'ibyavuzwe muri Bibiliya kubera yuko muri Bibiliya havuzwe akarengane hama hagacabone ikibindi bintu biza byitirirwa akarengane akarorero kandi notanga nakahe ego reka ntange akarorero tuzi neza yuko isabato y'Imana y'ukuri ari isabato yo gukurikizwa ego hama rero leta itangaje ibikorwa rusange byo ku isabato hano mwa kiro gihe abantu b'Imana b'ukuri ntibakwiye gukora ibikorwa rusange ku isabato iyumvire rero muyindika leta yofata ingingo ikavuga ati ibikorwa rusange jedi mwese mutegereza kubikora bagatangira abantu bari ko baragenda mu nzira bakabuza abantu bari bagiye kwiga bakabuza abantu bari bagiye hehe hamaga cabone ku munyaka akavuga ati iri kubera ari itegeko rya leta sindi buryubahirize hama rero kubera yuko mu byanditswe byera bavuga ngo nta kwiga tuvuge baratanga tuvuge baratanga akapapuro kerekana yuko wakoze ibikorwa rusange kugira ngo ushobore kubandanya imirimo hama hagacabone ku muntu avuga ati ntawuca ku ishuri ntawutonda ku kazi adafisi icyo kimenyetso mu yandi majambo nako gapapuro baguye gukora ibikorwa rusange abantu bagacabuga ngo babandi banse kugenda gukora ibyo bikorwa rusange nta tegeko ry'Imana bari kuba bishe hano bagaci bavuga ati akarenganyo kakomeye ubwo ni uburenganyo bubiri umuntu amaze kubona hano ikindi gihe naco bagaci bavuga ati hateye ikiza gikomeye kuva ubu rero nta muntu ari bwinjire mu isoko uyu munsi mwese mubanze mugende hariya kwipimisha umuntu aza kwinjira mu isoko ni wipimishije umuntu aza kujya ku ishuri ni wipimishije umuntu aza gutonda ku kazi ni wipimishije hamaza kwerekana yuko yipimishije imbere yuko agenda gutora imbere yuko ashobora kurangura imikorwa imirimo yiwe ya buri minsi yose hama umuntu agaca avuga ati ibyo bintu n'akarenganyo kari karavuze muri Bibiliya kubera handitswe ngo ntihazogira uwashora ntihazogira uwakora nta gikorwa na kimwe uzokora udafite icyo kimenyetso ikimenyetso ni ka gapapuro rwa rupapuro baguha rwerekana yuko wipimishije hama umuntu agaca avuga ati nibyo birahagije murumva rero ndi kubereka gusa akaro uturorero twerekana ukuntu satani ubuhendanyi bwa satani buri mu buryo bwinshi bushoboka bushobora gukogwa bitari mu byiyobokamana ariko kugira kuzimize we wakakwereka yuko biri mu byiyobokamana ntabwo acuzimira ukigisha n'abandi kugira gutyo igihe twiga icigwa cy'isambuka rya Yerusalemu twarabonye neza yuko habonetse imigwi itatu umugwi wagiye gusohoka Yerusalemu bwa mbere haza kugira gusohoka nyezina wararambiwe hongera haboneka n'uwundi mugwi wasohotse igihe nyezina kigeze ntihabuze n'uwundi mugwi wagumye aho gusa widamarariye ati nta kazoza twaratsinze santisius yaragiye nuko ni mwaka ino gihe bigiye kumera utitonze wozimira rero hari rero n'uwundi haca murumva yuko hacaboneka uwundi mugwi uri mu mugwi wa antikristo wahawe ububasha na Yesu na anti n'uwigira Yesu Kristo kugira ngo ushoboze kuzimiza n'abatoranijwe na cyane cyane kubera yuko ari wegereye abo bantu uyu mugwi rero ni umugwi uza uvuye mu batoranijwe iyo nk'akarorero nk'umukuru w'ishengero muramaze kubibona bamufatanye umugore w'abandi cyangwa yateye inda uwo muntu kubera kwishigikira gucahaciwe atatangura kwerekana yuko yasomye byinshi mu byanditswe byera ndendekeranya hama gacashe turi gisi igice kimwe cy'abantu mu ishengero by'ukuri akakijyana ngo tuduze umusozi kugenda gutegera Yesu Kristo ndikubereka uburyo bwinshi bushoboka bwo kuzimira mwa kiro gihe birashoboka ariko mu kurangiza icigwa cy'uno munsi kumbure ndizera ntakekeranya yuko nawe ushobora kwiha muhubaye mu byubona ukabona ibintu biri gukogwa ariko ngiye kukwereka ikintu nyamukuru bino bintu byose bigendereye ubushukanyi bwa satani ubushukanyi bw'ino migwi yose tumaze kubona ikorera mu buryo bw'ibanga umugwi wose ukora wiyerekana yuko utunganye uri mukuri kandi uri kurakora neza ariko kandi hari icyo ugendereye ugendereye icyahe ikintu cya mbere ugendereye tugende hariya mu byahishuriwe Yohana igice cya 13 n'umurongo wa 14 gushikana ku murongo wa 18 buno guhanuzi ubu bushukanyi byose n'ukuntu Satani ari karakora atasinziriye mu gukoresha abantu bose bemeye kumuha icyicaro muri we kugira ngo muri bo kugira ngo azimize yongere akore ibintu byakumiza ni kugira ngo asohoze buno buhanuzi buboneka hano mpejeje kubabwira buno buhanuzi nabwo icya mbere ni kurema igishushanyo cy'igikoko iyo tuvuze igishushanyo cy'igikoko n'ubwiyunge rw'amadini yaguye Satani arakeneye yuko kino kintu kija mu ngiro mu gukoresha ibitangaza pasiteri mu gukoresha ibitangaza bikomeye ibintu byutwumiza bidasanzwe bitamenyerewe abashehe abapadiri ba papa hamwe n'abandi bino agendereye iyo turiko turavuga abungi abapasiteri mba ndiko ndavuga abungere gito bemeye gukoreshwa na Satani kubera yuko hari abungere batumwe n'Imana kuragira umukuku w'Imana hakabaho n'abungere batumwe na Satani kuzimiza umukuku w'Imana iyo nkoresheje imvuga abapasiteri ntago mba ndiko ndavuga abungere babizigirwa ku Mana ahubwo mba ndiko ndavuga abungere gito na cyane cyane abo mu madini ya giprotestanti rero ndagira ngo hano hantu muhumve neza muhatahure kino kire kino kishushanyo cy'igikoko n'ubwiyunge bw'ayo madini yose meje kudondagura ni kuvuga ngo gukoresha abagize ayo madini ibyo bintu by'utwumiza bikomeye ni kugira ngo kino gishushanyo gishobore gushobora kubaho hama kugiha ububasha kugira ngo abarongozi b'amareta kugira ngo ni kuvuga ngo hari abarongozi b'amareta batari muri iyo sisiteme babibona uko gusa kubera yuko abari muri iyo sisiteme ya papa bakorera mu buryo bw'ubwihisho bereka abandi batari muri iyo sisiteme yuko ari ibintu byiza bariko baratunganya bariko barakora ariko kandi bo bafise ibindi byo mu ibanga bagendereye rero Satani akoresha abo bantu agakoresha n'abahinga bamenyekana agakoresha guteza ibiza guteza amagwara guteza ubukene guteza ingora na mapfa hamwe n'ibindi ku isi kugira ngo atakindi agendereye atari uko impera n'imperuka kino gishushanyo cy'igikoko twari tugiye kubona gihabwa ijambo kugira ngo gitegeke kandi cyongere cyicishe abantu batazogisenga bose ndege ndababwire haba mapfa haba ibibazo haba ingwara haba ibiza n'ibindi byose biriko byose nta handi byerekeza atari guguha ububasha kino gishushanyo cy'igikoko kugira ngo gitegeke cyongere cyicishe abatazogisenga bose hama gutegeka kizotegekeshiki kizotegekesha ikimenyetso cy'igicacho ni kuvuga ngo kino kimenyetso nkuko ikimenyetso cy'Imana impamvu dusenga Imana impamvu ni kubera urukundo rw'Imana rura rukundo rwatanguye kubonekera mu kuturema no gutanga umwana wayo ngo adupfire bine nabyo nta handi bibonekera atari kuruhukira muri Yesu mu yandi majambo niba Imana ari umuremyi wacu kandi nta kindi yashyizeho atari isabato nk'ikimenyetso hagati yacu nabo kitwigisha yuko turi abantu b'Imana umuntu yashyizeho dimanshi nawe yigize umuremyi yigereranya n'Imana abamukurikira nikimenye dimanshi ihinduka ikimenyetso hagati yabo n'uwo bakurikiye ni kuvuga ngo ikimenyetso hagati y'abantu bakurikiye dimanshi ni dimanshi nyene nico gituma ngaha harimo dimanshi ni kuvuga ngo ikintu kino gishushanyo cy'igikoko kizovuga kubera kizoba cahawe ububasha ni gutangaza dimanshi hama abantu base gukurikiza dimanshi bace bicwa agahamo kanyuma tubona muri Bibiliya gahagaze kukarengane kazoba karenganya abantu batuye ku isi ngo bahimirizwe kuruhuka ku isabato y'ikinyoma maze birengagize isabato y'ukuri iboneka muri Bibiliya ariko kandi hano mu byahishuriwe Yohana hoho havuga ngo n'igitigiri cy'icyo gikoko n'igitigiri cyacu kandi havuga yuko igitigiri cyacu ari 666 ibi nari nabigaruse ko neza nabyerekana igitigiri gatandatu ni igitigiri kidashitse tuzi neza yuko igitigiri karindwi ari igitigiri gishitse nkuko hari ubutatu data umwana na mwemu yera ari hachahaza 777 n'igitigiri gishitse igitigiri cy'igikoko nacyo ni 666 iyo bavuze igitigiri gishitse ni igitigiri kijanye no kwemera Imana mu buryo bushitse gusenga Imana kuyigorokera no kwitondera ibyagezwe byayo byose ari cumi bihejejwe no kwizera Yesu nkuko tubona mu byahishuriwe Yohana igice cya 12 igice cya 14 ku murongo wa 12 ariko kandi igitigiri kidashitse nacyo 666 666 biri ku butatu bw'ikinyoma Satani gatandatu ko kuri Satani gatandatu ko kuri ko ku papa gatandatu ko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kuvuga iki kutizera Imana guhitondera ibyagezwe byose ni kuvuga ngo ntamwe kutitondera icyagezwe cy'Imana kimwe gusa ibyo birahaye ni igitigiri kidashitse cyerekana yuko ni kuvuga ngo n'ibintu bibi muri Bibiliya havuga yuko ngo abafise ubwenge nibo bashobora gutahura kino gitigiri ntabwo ari ubwenge bwa siyanse ahubwo n'ubwenge butangwa na mpemu yera nibyo Bibiliya yigisha kubera yuko Satani amaze kubona yuko yamaze kumenyekana ibyiwe byose biranga na sisa susani sisi yaciye arondera ibyitirano kugeza naho n'izina ry'umuntu ubu basigaye barikuramo sisa susani sisi bigaca bicangana yamara abo byagira n'abantu bose bayoboka canke bagendera mu bintu bidashitse basenga Imana mu buryo butashitse bw'igice bemera bimwe ibindi bakabihakana aravuga ngo ntugasambane ariko akemera kwica aravuga ntukice ariko ntiyubaha ababyeyi aravuga ngo ntusenge ibigirwamana ariko akarenga ku cyagezwe cya kane cyo kuruhuka isabato aba niho tugomba kwerekeza kino gitigiri cyo kino gitigiri cya 666 ni kuvuga ngo hari gushyirwa ikimenyetso hari gushyirwa ko ikimenyetso cy'igikoko ari cyo kuruhuka dimanshi hama hakabaho no gushigwa k'igitigiri cy'igikoko nacho akaba ari gukoresha aguhe gufata ingingi ibereye yo kudakunaki
muhejeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza aha bakirijwe bazoba bahashikanye no kwizera umwami wacu Yesu Kristo mufise ico mubaza cyanye mwipfuza gutwandikira kuri iki cyanye kiriya cyanye mwipfuza kujya muri groupe ya WhatsApp twandikire kuri izi nimero zikurikira akamenyetso ko guteranya 257 268 69 akamenyetso ko guteranya 257 268 69 canke ukavyandika muri commentaire gira nawe ucuterereye mwa kino gihwa dukorera imana mu gukora partage kugira ngo buno butumwa bushike no kubandi.